Hayi 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 guys. Yo, khona sekuthwa ngabantu nabo fondini. Kunini yathethwa into as a cashiers aka Shoprite. They understand the customers yakwazi nazo bazimenqa zabantu sometimes. But mna xa ndifika pha ngembeko ndikubulisa kakhle. Nawe ngasho ukunikele ambeko. Ngingazi ndifika unxwa kuze check piece pha. Unxokola nomnye ukuthi number 7. Mani ndithi jep mna cha ugqiba undibuze plastic. Habo fondini le grocery ngandithi ndifaka esprothweni kubekho la void. Hey, ayikho any system mani nokwenziwa ka Shoprite. Oh, please. So as if you cause a void. Better on the button, panting. At the grill, sisi. I bet we are happy. Quash up right. Yo. Twazama void. At the grill, I get us is twas for me. Yo. Not to pet a password to the nuclear weapons, the country. Got a void for me near 12. Ka. Customer service yaka ulizi iqalapha emnyango vuni kwi security uthi ufika apha ethilini uyaziva nawe uba wamkelekile kwa Shoprite ingathi uyarotshwa uphuma ungaxolanga phakwa semnyango fundini. Yo,